Continue. One end up in the bag. What I mean, the Rudy Baraba, it is very hostile. No?
Let's go! We love you, officers. We are good people.
You are our good people.
You are our good people.
My name is Hilda Marova. Nasema leo, Wakenya mmetu let down sana. Kama mliamini Ruto jana, bado you have the same problem. Bado mkona the same problem mtapitia. Kwanza taxes zitaongezwa na the bill will still pass. You guys need to come out here and fight together with us. Kwanza leo tumekuwa very peaceful na wamekuwa kitumia live bullets. I want to tell you guys, mkuje pamoja. Kenya we've started a revolution yenye haitamalizwa hivi pole pole. Yes.
Kwa mjini naitwa Moses Pasapasa, tumekuja leo peaceful demonstration. Jana Ruto amedecide finance bill atubilia nje. Lakini wa Kenya tumesema Ruto must resign. Please Ruto, ongea na wa Kenya. Wa Kenya wamesema resign kwa ofisi, kwa amani. Hiyo ndio tu ombi yetu. Lakini sasa polisi wasitumie life bullets. Leo ilikuwa amani. Peaceful demonstration. Hatuna vitu na polisi. Polisi wenyewe ndio wamesi na sisi.
Ito Samuel Otieno natoka Kondele. Nasema hivi. Ruto alidanganya, tuletea lori hapa. Alidanganya hata hii pia ni uongo tu. Tunaambia Ruto, tunakuja hapo, lazima itoke hapo, tukutane na yeye. Hakuna, sisi hatutarudi nyuma, tuko na yeye.
Mimi kwa majina naitwa Jimmy Magero, na leo tumekusanyika hapa tena kama vijana, ili tuendelee na maandamano yetu ya amani, na maandamano yetu ni maandamano ambaye kwa katiba imetukubalia kwenye kipengele ya 37. Leo tumekuja hapa ili tumwambie rais ya kwamba tunachukua nguvu yetu, na katiba imetukubalia kwa kipengele cha kwanza kuchukua nguvu yetu ikiwa tumeona kwamba haufanyi kazi kwa niaba yetu. Na Wakenya wote wanasema kwa jumla ya kwamba wamechoka na hii serikali. Wameona ya kwamba hii serikali inatudanganya, hii serikali inatunyanyasa, vijana hawana kazi, bado mnaongeza ushuru na tayari maisha ni ngumu. Leo hii tumejitokeza na nataka niambie vijana wote nchi nzima ya kwamba tujitokeze kwa wingi ili tuokoe nchi yetu. Wale walio Nairobi, wale ambao wako Nairobi, ambao wanatoka wanaenda kule State House, tunaambiwa muwe na ujasiri. Na ikiwa hii serikali imesema ya kwamba inataka kutuua, watuambie wanataka damu lita ngapi?
Kabisa.
Kama ni lita 10 tutawapatia, kama ni lita 1100 tutawapa, lakini tutahakikisha ya kwamba damu ya Wanakenya vijana ambao ilimwagika kule bunge na damu ya Wanakenya vijana ambao inazidi kumwagika hayatamwagika bure.
Hi, my name is Jovian Linda. I work with Kisumu Social Inclusion Network. I'm a human rights defender and a women rights defender. We are joining the Kisumu people today to fight for their rights and to have their voices heard. We heard what Ruto said, and this has really deteriorated what the youths believed in when it comes to leadership. It has taken away what we saw that the structure of the bottom up was going to be. And we are here today to reject, and we are also here to actually see and also watch what the police are going to do. And we are keeping track and we are watching. IPOA is also watching, and we are urging the citizens of Kisumu to continue with their peaceful demonstration. And we are asking President Ruto, the former president of Kenya, to actually take note. This is not anymore a call, but this is actually a cry to you to tell you to actually step down. Your leadership is, we no longer believe in your leadership or your guidance. So we are asking the people, the Kenyan people, to no longer, if we fear them, they take our power. But if we lose our fear, the power belongs to us. So let's come out, let's continue talking. Women, youths, let's come out. It's no longer about a Gen Z, it's about the Kenyan people.
Anyone? Aniluongani Debra Ojuka, anya Kisumu, to achung kae on behalf of mine mowito nyithigi, elueny mwa goyoni. It is very sad ni President Mangima, mano chung a platform mad promote youthegi hustlers, nyamiyo obila ruhusa mar nego nyithiwa. To gima lit ni ginego nyithindo, makata nyithindo ma ja 16 years manoneg gi dhurai cha. Nonege ni notimo ang'o, noko ng'anyi. To itime, itime nang'o, why? We want to know why, and we want to know where is the justice for all our children who've lost their lives. We want to know what is the state going to do against the police officers that took action in their own hands and killed our children. We are standing here as mothers and we are weeping and we are saying, we will not allow you to kill our children anymore. Wadagi, waol, dog dala.
Nyinga Pesha Wina an achiel kuom jok mane andamana kawuono. To wan kae nikech wadwaro ni Ruto owe bet president. Telo mar Ruto en telo mahinyo oganda. Ji tho, to kata nyoro paramedics mane konyo jok mane ohinyore. Ne waneno kimiyo gi del e national television. To jo paramedics go ne nikanyo nikech e sirikand Ruto ni onge health services. Emomiyo paramedics go ne wantie go kanyo. To nyoro Ruto nochung' e national television ka wacho ni only 6 people were injured, got murdered. To wang'eyo maber ni kata Githurai, there was a massacre in Githurai, and it is very absurd that even no media is talking about it. Na tuko hapa kusema Ruto ashuke ama sisi tutamshusha.
Nilonga ni Jovian Linda, atelo ne migao mantiere Kisumu West Kogony, kendo wachungi rowerni ginyiri e gweng ma Kisumu kae. To kawuono wabiro kwa wasebedo kwa ng'anyo ndalo adek gite, kwa wacho ni Ruto must go and reject the finance bill. Kirango gima notimore nyoro, Ruto kaparo ni jo Kenya okosomo, mae gimomiyo ne giwacho ni wa Kenya wasome. Koro sani gineno gimomiyo dhi e school ber. Mio ngiso ni wanyalo ng'eyo gima constitution wacho gi gima joping be wacho. Koa ochung' kae ne joma rito ratiro mag dhano, wawacho kendo we condemn with the highest order gima Ruto notimo momiyo nthiwa te otho. Kendo Kisumu kae wach mani kendo ilawo joping, igao yudhe, iluoro kodgi, iluongo nang'o Nyalenda, Manyata, mani goga ji fwafwa, mano wa condemn kabisa. Ka wachung' ka kendo wawacho gi ji te ka a, ni Ruto, okwadwari kore setang'onwa loch mari, koro doga doga dala, to wawacho kendo ni joping be, wawuothura ura gi chir, kikwa luoruru, wawuoguru oko, mon sauti wa ema bogolo wa oko, eruru kamano.
You want me back in English?
Swahili. Aniluonga ni Philip Kai, Andra Wera, uwuok oko nikech ahinyora. Adwa wacho kamae ne piny Kenya, wachopa kere kiki. To wan kaka jo Kenya, wan kaka yude, wasewacho ni oromo. Ochopo kang makoro wang'iso Ruto ni mondo dar State House. Mayudo chieng' ma kawuono wawacho ni Ruto nyaki dar State House. Wan man wami teko to wan man waketi kanyo, to duogi chayowa. To koro teko wako koki nyalwinjo wach mwang'isi, wang'isi ni wuok chon. Nikech piny osekethore piny rach. To kaluwore kaki ni wuondo wanyoro, ni wach bill ni golo. Wano kwa fuo. Wasomo katiba no mwaelewa. To tugo mite motugo kodwa ni. Igolo bill. Okigolo bill. Wange take gimite motimo. To wawacho ni. Bill no okwadua imbo okwaduari. Wano wach bill wasewere go. Sane walwari ni miwoge lodge. People power.
Power.
People power.
Power.
Gen Z power.
Power.
Wawacho ni Ruto nyaka dhikanye.
Dala.
Ruto nyaka dhikanye.
Dala.
Wagole koso kwa gole.
Dala.
Wagole koso kwa gole.
Dala.
Okay, ani luonga ni Jimmy Magero to an achiel kuom jotelo mag rawere county ma Kisumu ka. Kawuono waromo ka kendo kaka vijende mondo wadhi mbele gi ng'anyo ma en gimoyienwa e katiba. To ng'anyo ma kawuono wang'anyo ka wawacho ni Ruto nyaka dhi dala. To wang'ise ni mondo dhi dala nikech jopiny ok gin jo Kisumu kende. Kidhi Mombasa, idhi Eldoret, idhi Ukambani, idhi Central, ji te otamore gi policy ma odwa ni mondo implement kuomwa ni. Emomiyo wawacho ni wakao teko wa back to wadwa ni mondo dhi dala. Ok onya telonwa gi thuon. Ne wawinjo ka owachi ni ogolo askari mag KDF mondo bi mondo deal gi jopiny. Mano en gimoko onego bed ni timore. Askari mar KDF kata army onego bed ni geng'owa mondo kik joma wuok oko obi odonje pinywa ka mondo inywa. Police ema onego bed ni wene tijni. onge ng'at madwaro overthrow government gini ok en ku. Jopiny emowuok piny owacho ni dwa kawo teko gi bak. Koro wan kaka joma rawera, adwa ni mondo ang'isu ni yien ni waseidhe mwachopo malo kendo wachopo e amidimidi. To kwasechopo e amidimidi, onge dok chien. Emomiyo wadwa ni wakwa rawera te manitiere Nairobi, manitiere Central, manitiere Rift Valley, manitiere Eldoret, Ukambani, Mombasa, wuoguru oko ute nikech kama wasechope ni wachope amidimidi to ka wadok chien to wane mwadhi luar piny kendo mwahinyre ahinya. Kama wachope ni nyaka wakel lokruok e piny Kenya kae, mwang'i ni weche mag mibadhi orumo. Ma kapo ni wabiro dok e yiero moro, ng'at madhi bedo president, komno onego bed ni en kom maliet pa ma kidwa donje weche mag mibadhi, ting'e maber ni okiromo bede komno.